adeshe mama memamache ema makwaba eba amansan television so dwumadia wani gusu ye frane kanawu said the moon in a minimum, Memenda no pebia, a bon on crone, could supreme to bra, more song for Brassini, Cosiamo could jump up, maybe ten dream, and then penny for a trim como. In some way, coach, Barbara, my ever now, Trinimuno, a Boboso etchemo, now your friend penny for a minimum day, now your tenacity near Yibimu, now your bobo, said the moon in a minimum, had ye been free, and I am Fabishim, your canon said ye who no pepe, say ye no say, a bema gana, I found in Tomefra. Na ade nkabom ene enimko aba yenko ade a yebeka ne sede yeka ne pepepe ene eya October da ai toso miensa afimpim mienu ene dunum no na che October 3 2015 emu na yewi na na otwi nsem bebre ene akoso ewo maemu da obon krata ahodo na ene de nsem bebre eba dwaso na se yekọ ukwada ye twa mu ya the new crusading guide edin sembi by osha anas ne mfoni da ho said the mun nyina munim said the oya de ho no odi ade akata nani a ho ho na said de na krata ne ka krata de say anas is a spirit six sobin judge said the judge bi kan was anas there onye nipa ho yesunsun bi e no nam na yebehwe ho asem na yaka nemum ukwada de twa mu no eye the new crusading guide say e na odi ba adwa so say yakobu kwada na emunso a yebehwe the today newspaper krata na nim no titrani a oda amanyoko the new the progressive people's party ni alote bruhamo ni mfoni eda ho na krata na ni was the greater Accra PPP goes to congress on October 17th yesi greater Accra nkrampotem ha no progressive people's party wa ha no October 7th musum ya ye wumwa ni dida e bedi dunso no e na ombe ko congress akoyi mpanifo e bedi party na nim e wo nkrampotem ha na krata na nim pa de dimu akote no se the NDC aspirants defy directives I said the ocho no ra kofi potofi a o ye titrani e ma the National Democratic Congress or na nimfo ni wa ha na o se NDC fo no say emra enkwan kra ye chrom so omunye no omunfa enye adwuma the defied directives today newspaper e ye wukwada na twa mu no say e na odi bae say ye ko wukwada na twa mu na nso a ye behwe kunin krata the Daily Graphic ono so e de nsem bi ba adwa so na krata na nim no nkrofo a wo mu ye oyekyre e wo akoko a na nsem mote ye osofo na odunsini bi owo ha yesi oyeye niam a emfata ma kruma no ebufu ye ma nsem bebre si ye no emfoni eno wa ha na krata no se de 3 killed at akoko following clash between youth and the fetish priest said the munyina munim okomfo a wo akoko e wo achem ebuakwa entem mantem ho no ho e na asasem isi ye e ma ni nyina buafu omo aboboko ojan a munyina munim amfa asem papa ama ukwada ye twa mu kunin krata the Daily Graphic say e na odi bai say ye ko ya wada ye twa mu ya ya wada the Daily Guide e ne kura me e wa ha na sa asemwa esi ya Daily Graphic de bae no eno so e wa ha bi a chese enkrofo yi wa ha na mun krata na nim no o se den who is Anas judges dazed Anas e ko court ho no ko ko shia court ho na omo ya miensa nipa miensa omo nyina address it is Anas into obi hu ne oye Anas no na judge ne se wan kra ni Anas Anas no obri omo nyina ni so the Obokrata the Daily Guide eya yawada ye twa mu say e no de bai say yakoya yawada no nso mu today newspaper e ne kura me e wa ha no se den omampani John Dramani Mahama ne mfoni e wa ha o se den I didn't say Mahama is a failure obi e na e ka sa na ukọ ase ho se probe shady land deals Dangbe youth charge government said the krata ne kan wo se Dangbe youth no omo se attorney general on hwehwe sa asase sase nsem bi asase omo atonton ni ade no a ewo nsinsuaso obo ne ema Dangbe mebunu no omo engine no omo hwehwe sey enna wode baaye na krata ne nim no ba ku bi awre ho kakra ewa ha o se the horror parents burn fingers of boy kwada wadi mfie mienu na awofuo bi e de ejapa ahyede nsa esanse waye bibi bone today newspaper yawada de twa mu no say e no de buy se yekoya wada na mu nso a anase ya mfoni esa wo ha the obokrate kura mi eye the daily graphic ya wada no odibai na president mahama mfoni ewa ha o se president renews pledge to enhance democracy o mampani abohye no o se kabima min kabia mamu odie o ye obi a o ti ase papaapa na obebe ki sure se kabima min kabia mamu no ekọ nanim na ba bi anase wo no o se the anase grilled for 6 hours sa okoshia mpanifo a omototo nano no omoyam yensa omunyi na address anase koe no sei enekosi mfoni no ewo krata nanim daily graphic eye ya wada ne twem no sei no de bai se yekọ efiada eye nra fie a mikra daily guide ewo hanom o sei Ibrahim Mahama in trouble over trucks sa de emunyi na emno omampani Mahama ninua a ye friend Ibrahim Mahama so to ye ema bufa nkrama nipa bebre wu ye no ye tiri se okọ akoti odonumu na mfidie ni ade a odekoye no bidum amanyoku the new patriotic party so omu ntiasie isan se ye aban dia enye ne nkwa ne dia na oti mu wie no omso osan de koye adwuma ewo ashaima ene baby baby akika ho the new patriotic party minority group ewo mrahye badwam no omo agents antre efo nhiamu eyeya wade yetwam omo aka ho asem bebre emrepam no yebehwe ho asem na yaka nemum enura fie dia daily guide okram o se Ibrahim Mahama in trouble over trucks na nimfoni eda enim ha brantie kama kama daily guide say no de bai se meko enura fie na nso a the Democrat tie kram eye the Ghanaian Times o se den the Ghana's most authoritative newspaper ena ikram wa he na o se den Ghana ends roadshow for 1.5 billion euro bond. Na di edimu akwetene no opani Alex Segefia a oyɛ minister of health or swa for hwɛ apomudin so nimfo ni ɛwa ha. Na ɔse den psychiatric hospitals crippled as nurses begin strike. Nurse fo asɛbe ɔmo hwɛ abodanfo ana ɔmo a ɔmo trim ka ɔmo kakra no ɔmo ɛsɛ ɔmo ɛnyɛ adwuma biem ɛsan sɛ ɔmo akatua akodim yentua ɔmo ka bosome bebree ni enti ɔmo sɛ ɔmo ɛnyɛ den ɛnkɔ adwuma biem na ɛsoro hɔ baabi na ɔse 103 suspected criminals snapped ɔha ne mmiɛnsa ɔmo gyiri sɛ ɔmo yɛ nkurɔfoɔ bi a ɔmo ɛyɛ kanana ne nneɛma no yakye wɔm ɔmo mfoni ɛwɔ ha Ghanaian Times ɛnora fie no sei ɛna ɔde bae ɛnora fie na nso ɛna mekura de daily graphic no sɛ den Catholic priest commit suicide ɛyɛ awerɛhɔ Reverend Father Thomas Swedison ɛna nemfoni wɔ ha ɛsɛ wakɔ ɔno ankasa kum ne ho ɛyɛ asɛm a ɛyɛ awerɛhɔ na ɔpani the most reverend Emmanuel Asante a ɔyɛ chairman of peace council na ɔyɛ better this president ɔno nso mfoni wɔ sɛ let's put national interest first ɔsɛ ɔman ne ɛho hia yɛn no ɛno ɛna yɛmfa ani anim kan the Obokrata the daily graphic ɛnora fie no sei ɛna ɔde baeɛ ɛna meme ɛyɛ October da ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna mekura daily graphic ɛwɔ ha na wɔse den headmaster locked out for refusing to leave office after turning 60 headmaster bi yɛse yɛ locking up ɛsan sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛfiri na post no a ɔdi no ɔdi mfeɛ aduasia na still ɔso ɔmpɛ sɛ ɔfiri hɔ nti ne mfoni yɛse yɛ locking up ɛwɔ ha na ohwɛ ɛsoro hɔ a ɔwura Kessel Atoforsen a ɔyɛ deputy minister of finance ne mfoni wɔ ha na ɔse den producer price of cocoa goes up yɛbɛhwɛ ɛho asɛm na yɛaka ɛna Namibia president ɛno nso waba Ghana ha Namibia president confess with vice president ɔmo mfoni wɔ ha ɛna meme daily graphic ɛkura me no sei ɛna ɔde bae saa nso na ɛnɛ meme mekura krataa the Ghanaian Times na ɔse den CID acts on Anas video 7 hauled in for statements owura Dr. Kwabena Donkor ɔyɛ minister of power ne mfoni ɛwɔ ha na ɔse den 7 hauled in for statements yɛse nkurɔfoɔ mmiɛnsa nsia nson bi a yɛakye wɔm anaasɛ yɛafrɛ wɔm ɛsɛ wɔm ɛtwitwerɛ wɔm ano asɛm ɛsan Anas tape a ɔde ba out no ɛno ɛwɔ hanom ɛna meme ne Ghanaian Times no sei ɛna ɔde bae krataa me di wie ewo de bo krataa hoduo no e ye daily guide ena me me de e na ekura me na anas no ne mfoni wa ha na mfoni ba ko a di mu akotena ewa nim ha e Justice Paul Derry ono nso ne mfoni ewa he na krataa no se de Derry fight anas over goat and cash video said the yeyina enim no mo amunya kwan ehwe video ni bi no obi ehun said your call nemo yesi judge no ne buafu one ose obebni anas betwene pa na memene say na Ghanaian the daily guide e de ba just say na oyel me ka wo se dwumadie ubetie no obebi bebre ukọ Elmina e won finfin mantem ahomka FM e di dwumadie e ma nkrofo ho sanso na yakọ bibia ni anwa so be kwa mpatam ho a Adishia FM e di dwumadie e som nkrofo e wo ho Brekum ho na Agro FM wo odi dwumadie e som Brekum man drobo sampa ani nkro e keka ho nyina ye bo hwi ni yakọ sehwidwabo so a Golden Pod FM e di dwumadie e som nkrofo e wo ho sanso na yakọ wase kropon a Kasapreko FM edi dwumadie som nkrofo ewo hono yamra yachi amra mfimfim mantam biem enyirado FM ewo ewutu ode som nkrofo ewo kaso abadwase ene ne mpata mu sanso na dua yankwanta ewo brahafo mantam mu no Charity FM edi dwumadie som adehye ewo hono yebo hwi kra ne yankwa enyirasi abrochire ene Europe man mu no ahonka radio ewo hono mu a ono so edi som nkrofo ho sanso na Ocean One eye television ewo Elmina or the Jumedia Sum Crofo Eho. If we are singing our ATN, Eho Hejole Online Radio, HejoleOnline.com, Eho Enna, if we are singing our ATM. ATV, so you stream live on www.atvgh.com. www.atvgh.com. You stream live, Eho Honum. Miss Rao, Jumedia, you know, Nadi, and to bet me. At the Wajinchre Afa me WhatsApp number 0505694258 0505694258 Ubetimi at the Wajinchre Afa ho na meje bre na makin kama shock sa telephone number in so to na mrepani do na you be a telephone na na also wa friend na watch the wajin 0506565750 0506565750 O de wadwinchre et mrepani do afra ye beje bre na ya ni wadin komo na emom sabre de ubetimi de wadwinchre afa me WhatsApp number 0505694258 0505694258 na onso o de wadwinchre afa ho dwumadie baako a waso yasne dwumakuo baako a waso yasre meye di dwumadie yi ebre o ye GN Bank GM Bank and a one crab at a sin bank via Ghana. Ha. Me come for GM Bank, a mouse, a ho, and I would do Sika Eco Toa. You didn't see whom papa a mouse, it's not a bank, be out. What do you Sika Eco to GM Banker? Your mount 9% interest. Now, your sum 1,000 Ghana cities free life insurance cover. And the bank be any Ghana, ha, a dear such a dear woman. To Tumrika, never will Sika Eco to GM Bank. Now, I'm sure say, who knew who da. Tramisima Bako. Na me nana me home rent before I a crado, I a no more ebedi jumedi. Try me sima bakun na me ba.